Hi guys.
Hi guys.
How are you, hi guys? Akapi Baba. Eh? Hello, Akapi Baba yako.
Hey. Hello, Baba.
Hey, Eden, siana kushikilia tu.
Sio songa kidogo.
Sio nani ya? Nani? Nakula nini wewe? Yako.
Peleka.
Peleka.